Hey, I'm going to go. Angalia messages. Meshangalia. Bro, siko bye. Boom exchange masimu. Tingia WhatsApp, Kila mtu ingia WhatsApp.
Bramwell, nakuuliza masini nani?
Ya mama yangu.